We love Maznaa the Kalu. Oh yes, we love him. And we are not going to forget him in a hurry. In everything that we do, we remember you this day, His Excellency Maznaa the Kalu. We love you. We miss you. And we believe, hopefully, we see you soon. And we all rejoice and be happy together. All right, watch this video and I will be right back.
Anyị kwara ihe ọnụ na-eri wụrụ ebe n'ihu ru. Kpụrụ ehu dị ndụ bịa, were ọkụkọ bịa, were sịghụ, nke na-abụ nge ọbụla ọhamadike ndị Igbo nọ. Ọhamadike Biafra na ihe anyị na-achọ bụ Biafra, ka Biafra rutu anyị aka. Ma nwoke si na Biafra agha ha bịa, ma nwaanyị si na Biafra agha ha bịa, ọsọ ọpụrụ be mmadụ ya ji ebie ya be ndị mmụọ. Ekwu m na ha niile ga-anwụkọcha n'otu n'otu, ma na Biafra ga-erutu anyị aka. Enwere nasị ndị niile kwadobekwere ekpere a na-ekpe n'ụbọchị taata. Ma nwoke dị anụ ma nwaanyị dị anụ, Chinenye nwasị ike onye ọma na London, ekwu m na ọ ya adịrị gị na mma. Chinelu Ọzụa Ada Ibiribi Ọgada, ekwu m na ọ ga-adịrị gị na mma. Uchenna Teresa Okoro, nke na-abụ nke ọbụla na ọ ga-adịrị gị na mma. Onowu Igbo TV, ebe ọbụla ya abụghị ebe ị nọ, ozi ọbụla ị na-ezisa na mba niile na ọ ya adịrị gị na mma. Ya ka anyị na-ama nzu taata, wee kwuo n'aka mmanụ nzu Ada Amunye, nna m ochie ngwa bidokwa. Ọ dị ka a nara nga okwu n'ọnụ n'ọka mgbe ka nkọwatakwara ụmụ Igbo ka ha maa kwa ihe ikwu ya wee bịa.
Ngudo niile ọ gụdoro n'ụbọchị nke taata. Ewesị na ọya dị ndị niile ọgbụrụ afọ n'otu n'otu na ọya dịrị ha na mmanụ. Ahịa na-anụ ụbọchị na-anọ nụ. Ha jebe ejebe ha ga-ejeru nụ. Anaba ha anaba na ha ga-anaru nụ. Ajọ mmụọ na ajọ mmadụ ha mma nzute nụ. Nke mmụọ na nke mmadụ na ha mma nzute ya nụ. Kụdasị ji eboro ha ụzọ kpere ha azụ nụ. Chinụwa ha ji eboro ha ụzọ kpere ha azụ nụ. Ndị mmiri ndị otu nwoke otu nwaanyị ha bụ ụzọ ji ekpere ha azụ nụ. Ihe ọma ka ha wee setị ihe ọma na ndụ ha nụ. Korechukwu kọneshọn nta ya si n'aka Ebe si n'aka nne nụ. Nke dị n'obodo Oyibo nke dị n'obodo anyị nọ n'ime ime Biafra nụ. N'ọya gaziri anyị na-eke gaziere ha n'oge gaziere ha n'afọ gaziere ha na nkwọ nụ ahịa na n'ụbọchị na-anọ nụ ohu mmụọ na nnụ mmụọ nụ ya nụ bụko nụ na asị mụ ga eji enye aka nụ dododo na asị mụ na ụmara ide mụ na ama na nsọ mgbago na mgbadata nụ ka ọ bụrụ gị ihe ọṅụ ihe akụ akụ ihe enwe enwe nụ dododo nụ n'ọfọ nna aha ya bụko kụ n'ite nụ bịa nụkwu nụ dị oke n'ụbọchị nketa na isi nna ha ndị na Biafra ọ na-ekwu okwu ya na oye nwere isi na-eke nụ oye nwere isi n'orie nụ oye nwere isi na afọ onye nwere isi na nkwọ ahịa na n'ụbọchị na-anọ anyị ma wụpụ ya dị ire anyị mụra kwuo ya dị ire nụ agbaogide ụlọasị buko na ụlọasị okwu buko na ụlọ okpokoji ụlọasị buko na ụlọ ụlọasị isi atọ mbiri ụlọasị isi akwa njedebe ụlọasị
When Kenyatta was fighting for your liberation from the British, he was also called a terrorist and he ran away. We, the Biafrans in Nigeria, kept him for 4 months and gave him shelter, food, drink, and everything he needed. With his son, today, your Honorable President, his excellence. Today, our leader, we are fighting also in Nigeria to make sure we are giving, under human rights, a free referendum for the Republic of Biafra. We want to restore our republic back. Yeah. You remember the Nigerian-Biafran war that happened in the 60s? Fine. So our leader came to Kenya with his British passport.
Winnie, now from where he is, listen now, say, your leader?
Yeah.
Your leader came to?
Our leader came to Kenya on a visit from Britain as a British citizen because he has denounced his Nigerian citizenship and he is a British citizen. So he came to Kenya. While in Kenya, he was adopted by the Kenyan security forces. And finally, after about 8 days in Kenya, he was handed over to the Nigerian security services. And they took him from Kenya on a private jet.
When?
Back to Nigeria.
When?
That was on the 20th or 21st of this month. Now he is in the hands of the Nigerian government and he's standing in court today in Abuja 26th. For all sorts of cases they want to know by his name. So, which is actually a sign of extraordinary redemption. Which is, they did not go through the normal protocol of extradition of anything to take him away from Kenya. Actually, the ambassador of Kenya in Nigeria has come to say that Kenya has no hand in this. But it's very unfortunate that it happens to our leader in such a form. So we have brought a letter to talk to you, sir, simply to remind you of our not so happy with what happened to him and that Kenyan government should do everything possible within their reach to make sure that he is released by the Nigerian government. So that's why we came.
So, Winnie, you're my advisor. So, they have presented a letter to the Lord Nation. I think it's just easy for us to take the data and then we discuss it among ourselves. But yeah, we understand we'll be able to. So, do you have your contact?
Yeah, sure. Yes.
You give your phone, your number.
Yes, I'll give you.
So, you can give her.
Okay.
Yeah, we'll accept the letter.
Mm-hmm. Yeah, can we have a photo?